uthinyana yakho lena sibali. He better show.
Ah, khuleke uzovela mfana.
No, he better.
Yeah, mfana uzovela.
What if your spies is allowed, Joe?
Ah, mara mfana uzu yile nale plan, Joe.
Nenom. We checkile ukuthi straight out. Ngithi kre ngayo.
Kanjani mfana? Like I could lomu ne Facebook page or something, Joe. Oh. Ay na. Uthuma ye parking garage.
Sikhona.
Asiba.
Asiba.
Eh, wempho. Woza. Kokwos.
Haw.
Yena wasabona kanje. Eh,
ngiyakwalisa ukuthi nje lamalanga manje ngimatasa.
Oh, awusenayo nje ngishinde nenhlonipho. Ubani lamngani wakho?
Loya ukagiso koko.
Hey. Yazi unabangani abaxakile nje mntana.
Yeah. Lalela koko, we leave them kakhiso, so I really need to go.
Kahle yima. Ngithembise ukuthi uzokuza uzongibona. Angithi. Ngiyakukhumbula mfana wami.
Eh, nami ngiyakukhumbula koko. Ngiyakuthembisa ngizozanza ukubona kodwa I really need to go.